kunjani nam kufuna ngisebenzele khona kunjani nam nyama namathambo sisi wam kunjani nam kufuna ngisebenzele khona kunjani nam
Nyama namathambo wemam kunjani nam kufuna